But regai ndichaure pfungwa iyi vana vamwari. Hazvinei kuti upenyu hwakakomberedzwa nezvinhu. Ipeini here yeurwere hwatora makore. Don't worry. Message yat hazvigari nekusingaperi. Kunyange chikumburiro chiri kubva kuna Mwari chaicho hachigari nekusingaperi. Uswa hunooma, ruva rinosvava. Chinogara nekusingaperi ishoko raMwari. Of all